social distancing. Hey, now.
Studio audience, wena sinendlela yakho.
Sinendlela yakho ukuthi is operator kanjani? Hello.
Ngiyabonga. Ngiyabonga. Angazi ngani ipigogo.
Ngempela. So lalela, so ngizama ukuthi siyazi ukuthi ingqondo zethu zinjani. Izolade ngikhuluma nomunye umngane wami ojwayele ukuthi asafarishe from ukwantalala. So esikhathini esifana njengalesi akubi mnandi kubona, bafuna ukuzwa izinto ezimnandi kuphela, bafuna ukuzwa ingoma ezimnandi. I mean amajima avaliwe and then isona njengoba ivaliwe amajim kuba nzima, and especially mangabe uhlala futhi wedwake. You understand? So nami sekuqala ukungi-affect ngoba ngumuntu wabantu, you understand? Kancane akumnandi uma uze emsebenzini ubona imoto eziwu-4 kuphela. You understand that? And then umuntu mgcina kwi-video call or noma mgcina kwi-WhatsApp nani. So ngivisane ngathi, you know what, full makeup on, ngifuna ukuthi ngibe muhle, ngikhumbuze ngithi yes, kusa normal, yize kungekho normal.
Umuhleke ne-makeup angikuncome nje ukuthi uyakwazi ukuyishaya wena.
Thank you.
So, usulokugcina lwenyanga ka-March, lokhu kusho ukuthi imboni eziningi ziqede unyaka omdala, ziqala unyaka omusha kusasa. Yacabanga ukuthi kuzosetshenzwa kanzima kangakanani, abantu kumele bahambise ama-document, kumele kube khona ama-report, izinto zokugcina ngci, and ukuba kusasa kuqalwe. Mhlawumbe abanye baze bacela ngisho i-extension uma kuwukuthi akusebenzeki ngenxa yokuthi hlele ekhaya bakwazi yonke into ukuthi bayiqede bese emakhaya.
I mean bekuyisikhathi esincane la kwakutshelwa khona ukuthi kuzoba khona ne-lockdown, and wena hlampe ukuthi mhlawumbe uzoqedela khona namhlanje indaba yakhe ye-report. I mean i-report yona isuke ibalulekile, especially i-report yonyaka.